Nasal. Yes, sis. S-C-K-M-S-A. Ah, yes, sis. Long am Schlockulufer, man. Ses Figgy. Kumpan. Nasal.
Mangibeliphithi kuhlehle abafana ngirelease hit mangispitha ngene stage zonke ziyakhwitha ngathi ngibuphuthe bangivumile ngekasi ngiblandi lalela ngikutshela uwalaza ngeke nimele ngidop vele marepha veneke nobovele uhlehle ngigijimisa amagama ngididisa abafana ngenamba mrili ili ngesikili bafana ngikinga ngibabe mike ngigijimisa igama ncanye abantwana ngirepha namalegend angirep nabashana angikhombisi nangi ngibuka ngibheda ngisawosinaye ababe ngidisa ukubheka iningi sephashini Sikisha underground the way Bible ekuchiyo ufana uthathu thola ixhamangali ukubulala wena ngithatha serious noma kudaliwe I got all things walazi ukula ngishova le ngirepha ngesuthu amaphantsha amazokudakwa ubulala wena ngithatha serious noma kudaliwe I got all things walazi ukula ngishova le ngirepha ngesuthu amaphantsha amazokudakwa
Sokufika ma kings strata mgaqweni spinner le trance sinozelo siyalichithika vela ukhalikas so ngiyakufundisa zalo cause ukhalikas Kade salibamba santwali dog ishini yazo bashan Kade salibamba santwali dog ishini yazo bashan
Yeso
Yeso bashan
Yeso
Yeso bashan Kade salibamba santwali dog ishini yazo bashan Kade salibamba santwali dog ishini yazo bashan
Yeso
Yeso bashan
Yeso
Yeso bashan Kade salibamba santwali dog ishini yazo bashan Kade salibamba santwali dog ishini yazo bashan
Yeso
Yeso bashan
Yeso
Yeso bashan Boom Imanje ngesikisi phithu lenwami futhi awufikisi ngizokuduma ngibize ngenkathi ngizokuduma futhi ngenkathi ngifaka ngisadlala nginasikhathi mshanami izwana nginasikhathi sokudlala nginasikhathi sokugala yezobra ngidlele emaplekini ematafuleni ma kufika ngizondla phansi ngishosha phansi sekufika amahati siphathele kasi fake ikanje ilobi silokhuluva siphetha samakrugu lova uyajuluka ngiyahuzuka manje siyakhuphuka kade babekuthi malidlala nejulu itransa siyayihudula siphetha samakrugu ma gcwela amaphakethe kodwa ngisibhayisikelemu ngifaka sekentu lethi ihlala emqaleni intshizi ifakwe entanyeni ibhuzi ifakwe okhalweni sikhebasek
yizo 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 Yizo
Yo 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 Skyman ehlephuli beat singisalute kubafethu Tiang please Boss Lady Fletcher Juna Brown no alas angin phethe bafethu Yes sis lokushloko